ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuzimi life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukele uthi subscribe le channel and uphinde phela uklikele o bell for ama notification. So kule video yethu namhlanje mbukeli, ngizokhuluma ngama teaser ozalo, izinto okumele uyilindele lapha naye kuzalo kuloke leli viki sikulona. So lapha kuma teaser mbukeli baveza ukuthi uSipho ukulungele ukuthatha irisk ukuthi ke eveze ukuthi kahle kahle uthandana nohlelo. Okunye okuphinde kwavela kuma teaser ukuthi uSibu uzothola iwarning yokuthi ke enake uhlelo. And babese beveza ukuthi ke le warning izomenza ukuthi uSibu esole ukuthi ke kunento uhlelo ayenzayo. Ngidlule mbukeli, okunye okuphinde kwavela kuma teaser ukuthi uLili uzoyithola ke sethinteka ecaleni lokufa kwesinye isigelekeqe. Okunye okuphinde kwavela mbukeli kuma teaser ukuthi uMadongwe uzovakashela uMondli ukuthi ke ecelele uLili ukuthi bembuyisele emsebenzini. And okunye okuphinde kwavela mbukeli ukuthi ke uLili uzoqhubeka ebheka ukuthi kahlahle ubalo busy osebenzisa igama lakhe, and information uzobe ayithola kukwanda. Ngidluleke futhi mbukeli, okunye okuphinde kwavela kuma teaser kuvela ukuthi ke uMbatha benaye kuGabisile bazobake nokuxabana. Okunye baphinde bakuveza mbukeli ukuthi ke uSibonelo benentombi yakhe uNomaswazi bazowenza iparty lapha kwaNjinji, and baveza futhi ukuthi ke leyo party izokhipha isidumbu. And okunye baphinde bakuveza futhi ukuthi ke uLili uzophinda ke thinteke kuleso sigameko. And okunye baphinde bakuveza futhi mbukeli kuma teaser ukuthi ke uBentley uzoyifikela yena aqathatha kwamashu ezofuna imali yakhe uyena ke uyizadi. So yambukeli, ngwavala lapha ama teaser ethu namhlanje alo uzalo. Ngizophindaye futhi ngibuye namanye ama teaser ngu update uthi kahlahle ungalindelani kulona ke uzalo. Ngicela ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi like and subscribe. Hayi ngithi ke danke, ngiyazi bongela.